assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yadi asirabe mo allah subhanahu wa ta'ala andesu fiada yene imam yusuf bamba and abdallah bamba and yabishimu ha and last week said ye no the battle of badr episode 2 and the yadiba imam bamba ebe cheche sa kwen faso hen san man imam bamba beche inshallah imam bamba ye bkrado ofia ntino yebetwe ho sima ye ba now imam bamba ade the battle of badr part 2 ade amaye inshallah
I'm radio. Wallahi. Al-Jannah to Fidaus. Our limit. Inshallah. Amen.
Amen. Achieve for your sabbath. Be near campus. Mam online radio and television. And a Mugusua Muti. Mam online radio and television. Mugusua Muti. Ubet menya Google Play Store. No about Mam Radio 1. Mam Radio 1. Inshallah. Benya Mam Radio. The Ekosuga Habian Ubenya. Inshallah. So bit menya. So all social medias. Say YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Telegram, Instagram, and website at www.mamghonline.org. Ubenya Mam Online Bibia Ekoso. Atifu Ibeja Fidinum Ama Imam. Na inshallah. Imam de the Battle of Badr Part 2. Adama Imam Bismillah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد Ajidi fo nyamson fo asida a ini kabia ena yadibema eye utun fo nyankopo wono ena asida e wono asida se fata nyankopo enya dia yen yano ebetimi aka sense ni nyankopo aye amayen edoso Sereni Shira Nesumjwe na Huma Bro Edi Amaye Nkomsheni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wani Nechido Mfo Edoma Yetu Yehun Esi Ho Edi Wanu Makra Wanu Majapa Die Edi Ta Komsheni Echi Ekunye Jisa Esumu Esi Ho Ubi biara waye na fomidye. Na esumi enam no so na ababeto yeyi. Ya bompa ye esre nyaminshira na sumbye ema wano manjina. Ye nsoso ye nchirima. Mpenyisi ejuma edi ejuma sini. Eniya ketuya. Osum na wantimi ansum anfesum na mkwe wyeya. Osumono. Nenina ayokwa. Kie siru tu mfonya nkupon. Ome yoko dro. Na ye ntumi mfasa esumwe. Enfiri eye uyase. Ene yedisu ya ena ye tuwaso. Na otu a ipye mu. Na eye badar asem ena ye gusuwa yade ebremo. Ajidi fo semba kaya yede mfonyi bi edeto eye manim ena ye boy modern se ebe pim funi no e de abem o sebe ya mbeti no mabi ase enne so so ebe san akoho na ansa no no ebe hwe Quran eye sura etoso eye nwotwe aya etoso enson ene ne nwotwe na fene yekọ eye aya etoso aduanan eye mienu se okun aya fene se Ghazwatul Badr se Qur'anim se ope sura bia ekasafa sa okun no ho ene no akosura etoso enwo sura etoso nwotwe aye frano se suratul anfal ene bia aye mienuwe ana aye miensewe ene ebe pese ebe ka ho asem kakra na fi yeko eye yemfonyi na na otwe twa mu edidi juma no a na yate enuma bi ase okun wi ne okun a edin kan a eso a ekoso ewo nyamsonfo ene abosomsonfo entem na niema okun wi eyeso no nko ne se ajidiefo ansheda antnase ena wonu mosheshe ese yekwa kwoko enti wonu dom esua akundie nusu esua akafiri fo wonu mum eba no wonu madwen ni ombibia se wonu ekwa kwoko na winu mum enye won madwen no so tunfo nyankopon ai wo yefa alu lima yurid ni ope ebiribia no ye la yusal amma yefal wahum yusalun wono ni nyankopon oyobi a odini juma Onjusu unchire ubiya. Na ubiya raso entimi emusiano. Se ade enti enu udini jumwebi. Ni mwense mbusia. E wohone die. Wanumum enibibusia ye. Na watu epe mu. Ya kwa kudruse. Kureishi fo. Esuma. Owura bi e fen se Umayr bin Wahb se wono so onko na wonko hwe eye muslimfo wonhwe won ma hoboa ene won ma kode ene won ma ho keka ene edomo a wom de wom ebabeshia wonom na sabri owura no ekotwa eye muslimfo no bia no ana won mo camp no wono omo akwakotwa eye ho nyina asia wako ho asia wonusi edom no sha enti wosa ekwa tiritiri esa akohwe ese ebia na edom bi su guba bi se wonum winum ekwa na omo omo wa chire no se bibi ni a na omo soso no aba be support wa hu bibi sa eto da se ni paso ko akon a bi o ha won mo ban bofo bi e wo ba bi a won mo so wo mo ewen e ye won mo chi ni won chi mu se be ya tamfo no ntimi nya kwanya bi mba ni nyina so hwe na bi ni ho ti o ko e no san dia manbo e koma akureji fo se won mu nọsu won mbe se ahasa ebia na aboro so kakra na ase so bete kakra Nemi chini ya se mehwe se bia. Wonum wo nipa ni bi ehye baby. Anasa wonum ewo baby a wonum ba ba support bi enum. Manya e ban bo bia so ni baby a. Nemum emrantie no sine misu hu wonum no. Ase wonum de akoma pa. Eni ani bre pa na eba. Ne enya ade e betimi akum eye wonum baako di wo mso kunye baako di kum baako bi ya no a amso bi kum baako eye mu na se se ekobase wo mutimi akum eye wonum dodo no e wo yenye mu a ene ne yekoya na e bai ne je mfaso biara amaso enti munwe ne ho biom saka sei na ma kureji fo wonu madwen je se adwina ye se ebi adwen ye o mo se ntokwa no kura huhia senior ebran entie abu sufyan eden kraba ye se wonye ni trimu adidi Jaton de no ne wan this yen yin na no mohu anka. A odin crack and crack ma kreach for se se beya. Enka wanum ensign. A bushia kuonum be o madwin so messain. Eyo ura. Your friend se al Ahnas bin Sharik. Wanun na da bushia kuya from se banu zahra. Okache ne busu afo ne se ntokwa ne de se enkra wi na eba de a ene omo de omo san ne enipa ne dom eye enipa ahasa 300 omo nyina esan ye ti wi ma abu jahal mum wono na na oda menka se wono ye busu panyini kures abusu ya ne nyina sabe no na ye panyini ena akofo nso won mo ba no won edi wo mo anim wonu mo ma wi ata so se anya ade won mesan o musa beduru ha eye umair bin wahab wakoye ni suvi ni nyina so ewiye na wode amanbo a ewum wode bre won mo no adwen na manfo adwen acha se se esesa abu jahl ejina ni ojina se wonum nsan ntokwa no kwan bia so wonum bekom yenu anum hausa fo wonum bu baby le ben na se kire e wasade kese mu se onipa biara wo wochefa e wo ebro mu no wonti pata o pata no a wonti je ebro no a ne chefa wo mu no je ne saka Abu Jahl jina pinti se wono wonte ase no na je se okun no ebekoso no ne chefa biwum je waje disabri muslim force ne di kan ka kire mo wono ma ba be sue eye baabi bibi o mo sue no so no osue ni bi aye fre no se Al Khabbab bin Mundhir wanoso achre nadwen kachire komisheni se se yotumfo nyankopon enese sie sabie ya yasue die se nyame nese ensue hade ya nyame die okabibia e fana nete wono ene nim nienti a ose ensue ha Kumsheni se eye saade a enye asembia ni ho ebeka. Nimu mse akobase enye saa ne tie ene bia ya akum tactics. Ena uhu ne se bia enye ne saade a ene kumsheni nka. Meka se nka yonku yenim. Na bibi ensuo no wono. Ye yenko yenma ye yenko jina ensuo yenko ensuo no ho. insuni efense badar bi'r al badar sa insuni yenko nechi ye betu insuni ho asia nechi ze abura abura nkai na wo mantemo no ebe katakata ne nyina so nechi ye ndi insuni ho ne afa disa ko base bia ntoko bi kura na se yero so wa ye be nyi insuni anom atamfo no nyi insuni ene din kan ka chamse Sa'd ibn Mu'adh awoye ansarfo wo mpanyi no wono se edin susuye ba se yenye ye motent bi na ehonye komisheni atenaye no nu komisheni no ho na obetena ene Madina mrante ni bi ansarfo mrante ni bi omo ene bewen bibia komisheni ewo no ena camp no so no ewo komisheni enim jise ene nyina beba board no so ebehu sebe ya sentokwa na yire so se dani akora no akomisheni de ompie ena se nkuguo kora ba wo mmum ewu kora no akomisheni de oda so tiase ena omo sai eye sese okunu munu se amanfo bi so epira ebia eho na ebe kwakohwe eye wo onum so ma yantu chiyani nyina awie ikomisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibia no ohye no na Abubakar wono ena eka no ntina Ali ibn Abi Talib wa kase komisheni achi don phone mo hu obi a wo kokuduro amanfo bo Ali amaso sa Ali no ma Ali so omo de mo hu ohu obi a okudu se Abubakar da se won ne ka komisheni ho ana mo hye na te se o beno pa se bibia ni a
komisheni
ti komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adie beti ama eshe mu kese no aba no anajo nyame manshu nshu toy Nsuo ne toye no so no. Eto Muslim fo no ho no. Eto ye na anto amoro so. Nti ma asase no mfuturu no, ne nyina agyina na ma asase no aye kama e di amawo no. Lema bebia e ya bosonson fo no no. Ho di nsuo no toboro so ma ho na ayese atachente na ma wo mo ho e den e kire wo no. Ene se sana jono sono. Hiko msheni se eye bibi osheno. Wampie. Empaye. Ene ne kumsheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na obo. Kumsheni bompaye. Ede hao. Anase wadene hon ema nyame. Wadene domno eshe otu mfo nyame nsa. Wabompaye, bompaye, bompaye. Yese chiri eno osiye ena obenante bebia ntokwane bekoso no riwaya bitrese ebra wonante no se asimesi bewu ha asimesi bewu ha no asha ase na
bre kwesheni na mfe
ah no na oka Sasa okono Quraysh atituru awunim nyina omo nyina babi de Abu Sufyan ya wono otu kwan a wono afi no obafie wona na honka ho ena bonsamba akono Abilaham wono suna antimi ama enya sa omo omunim omo nyina bai ntina bibibesi si komisheni ena bisu kire se Ebra won esue wo kwan mu. Na wote se creative fo eba no. Na one sahaba fo no efa adwen. Muhajirin fo Abubakar, Umar, ena Miqdad bin Amr wo mna kasai. Ena komisheni so pese wote bibi firi eye Ansar fo na no. Ena Sa'd bin Mu'adh wo no so sori wo kasai. Wonye o madwen no. Eno wakati wa sase, wase ase mihu asumasi ewu, eni asumasi ewu, ebi msa sana na komisheni eka. zee komisyoni aka bibi a kyerɛ ɔmo sɛ ntɔkwa no ɛbɛkɔ so a ɛma muslimfo no ndi kan ɛnto ɛma ɔmo nto agyan ɛma ɔmo nto hwee ɔmo ntwɛn na abosomsomfoɔ no mmom ɛnhyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛyɛ neɛ ɔmbɛyɛ na ɔmo nhwɛ ɛmo ntwɛn hunu sɛ wɔnom abɛn wɔnom na sɛ wɔka sɛ ɔmo nhyɛ aseɛ nto a na wɔnom ahyɛ aseɛ ɛnti neɛ ɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ saa ɔko yi ɛfɛ n sɛ Ghazwat al-Badr ɛyɛ ɔtumfoɔ nyame ahyehyɛ ntɔkwa yɛhwɛ Surat al-Anfal Badr nsɛm nyinaa no ɛnomu ɛna ɛwɔ na yɛfa ɛyɛ aya mmiɛnsa ewie a na yɛkɔ akɔhunu nsɛm no ɛwɔ board no so yɛhwɛ aya a ɛtɔ so nson ɛne ne nwɔtwe ɛwɔ Surat al-Anfal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويريد الله ليحق الحق ويقطع دابر الكافرين يه اي صوت اذ نتا كاي يعقوبون س واذ يعدكم الله وسكاي اي ابرا وتمفو يعقوبون ɛhyɛ mo bɔ ɛbɔ hyɛ a nyame ɛhyɛ mo no sɛ ihda ta'ifataini sɛ ɛyɛ ekuo mmienu no ɛmu baako ɛbɛyɛ mo dea ihda ta'ifataini annaha lakum sɛ ɛyɛ ekuo mmienu no ekuo baako ɛyɛ abusufiania na wɔne sika no ne agyapadeɛ no ɛfiri syria ɛba bɛsene akɔ ɛyɛ maka ɛno bɛtumi nyame bɛtumi ama ɛno mo nsa aka ɛne ekuo ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ maka ɛdɔm no a wɔn ba sɛ nnipa bɛyɛ apem no akyire no nyame bɛma mo akɔhyia wɔ mo nti anyɛ wei a ɛbɛyɛ wei nyankopɔn so watawaduna anna ghaira dhati shaukati takunu lakum na mmom mmom deɛ na nka abusufian deɛ mmom na ɛhɔ na mopɛ sɛ ɛhɔ deɛ ka ntɔkwa biara nsi ɛno ɛne na ɛyɛ adeɛ a na nka mmom mohwehwɛ ɛna nyankopɔn so wɔ yuridu llahu an yuhiqa alhaqa bikalimati ne mmom ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛpɛ sɛ wɔma nnɔkorɛ no mmom ɛyɛ dɛn ɛdaadi wɔyɛkɔtɔa daabir alkafirin na akafirifoɔ no so no wahye wɔn ase wei ne deɛ nyame ka kyerɛ komhyɛni wɔhyɛ no bɔ sɛdeɛ akɔ akɔduru no deɛ ɛyɛ ade mmienu ɛyɛ sɛ wɔn bɛtumi anya abusufian na wɔn agye ɛyɛ nneɛma no na wɔn de ate wɔn ka so sɛ nte saa deɛ a ɛne wɔn bɛhyia ɛyɛ ɛdɔm bɛyɛ nipa bɛyɛ apem no akyire no wei ne bɔhyɛ anyame hyɛ wɔn sɛ wɔn nya abusufian a ntɔkwa nsi wɔn bɛnya agyapadeɛ ɛna sɛ wɔn hyia ɛyɛ ɛdɔm no soso a wɔn bɛdi wɔn so nkonim wɔn bɛnya ɛyɛ agyapadeɛ no bebree ɛwɔ akon no mu ɛna wɔ so wɔ yuridu llahu an yuhiqa alhaqa bikalimati na nyame mmom ɛpɛ sɛ woman no kure no ne tumi mu ne nsem a waka to wono se obema no kure mum e na beda di no kure no ne bedi nkunim wo yaqta adabira al kafirin na fina wase e ya kafiri fo no wase won ase ye ba aye to so e yon wotwe no a wasli yuhiqqa al haqa wa yabtila al batila walau kariha al mujrimun na nyame bema nokre no adedi nokre no ene bedin kunim na entro no nyame besey no sa abudifo no se wonum empekura no ade nyame pese wo ye no na tese edom na wonum pie di komse na chi no ammom nim se am ko sia bu sufyan komse nya meso aka kire komse ni se senye wei ne besi a ene ne wei enti bra wo meduru eye bebi efese zafran eye sa bon hwan mu ho no na wo hu se se kurechi fo so no e kan ben wo no mu no ene ne so no mu fa adwen wo no mu fa adwen no wo no mu jitu mu se de komse ni de o mefa bi o mefa no ene komse ni kan sa ase mu eye den e kire wo no na o se munko nyamidi mu na insha Allah nyamedu nyamebwa ebeden ebeyi enti yen huri mfiri ho sense ye kase ye fono a ebia yensam na ebit medi ba abosome na ewie sense gazu atel badaro ho ohodu ho khanda ko ho ninyina edi akire eba ye ko he aya etoso eye aduanan se eye aduanan eye baako otumfo nyankopon eka wasi a'udhu billahi minash shaitani rajim id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum nyankopon se ebra namu mabodompem anase na maya mo camp no ewo bia efe se udwati dunya yeko board se ebehu be odwato dunia no wo odwato dunia no enu ne bonhwe a ana valia se se eben eye medina medina no wo hum bil udwatu al quswa o muso abo wonum echenku anase won camp no ewo bia efense odwatu al quswa enu se bonhwe a eben eye maka ekwan no wasu warakubu asfala minkum nemma enoma no abu sufyan so ne dom no na omo so ewo moma se ho wasu wasesa akwan no enti obedi ase ene wiemu so eto no ho a ene wiemu so medina no ho wasu warakubu asfala minkum ene yakupo se walau ikhtalaftum walau tawa'altum la ikhtalaftum fil mi'ad enke yade a mo ne akafrifo no eye nhyehye sɛ nka mo ba be ko pa enke ma so wolo wase wolo tawa'atum la ikhtalaftum fil mi'ad enke yade anka mo ne wo no ne ko eye apam eye nhyehye sɛ mo be sia no ma ko a enka ntokwa na ma so adi nte sɛ sɛ edom na wo mo de eba no enye dom ketoa ena mo dom susua makode nsusua ene wo mso dɔso wo makode so dɔso so wasi walakin li yaqdi Allah amran kana maf'ula nemom sebe ya otumfo nyame nhyehye bi a waya to ho no sanhye ne bebam edi ntokwa no a eba no eyi otumfo nyame no a na ahyehye se ntokwa no wo se eba so enti yo on plan Muslim fo ndi o man plané nemum nyame ne se santo kwan beba so en no ka tiam sen kaya de amomo tena ase nan ka mo ne o mo ye nhyehye en na mo ye ahobo ase ka mo ne o mo kwa kwoko na o mo de edom be ye apem na akire o makode e bebere muslim nipa be ahasa en be ye kakre bi en e ba be che makode e susa sua mo no ba be che nka mo hu dom no kwa nka mo nko ka mo nko
Because you know mo manya ma jinso mo ko kunto ka.
Adebi. Ka mo plan ye na nko bo tse se crazy for ni baba ye apem na akira nko mo dwane. Ka mo ntoka nko ka ma so. Nemum walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Se be ya otunfo onyankopon. Ne chichiri bia wa ya to ho no. Ebebam. Ase obi busa se se be nyankopon aye. Wase liyahlika man halaka an bayyina. Wa yahya man hayya an bayyina. Nyame pese wo fosa akwenye so. Na osei obi a obesei no e wonyina so so. Obi a nyame ebesei no obeku no. Abra otumfo nyame eyesa na e wonyina so. Wa yahya na obema obi so nkwa. Ne nkwa obema no no so no ala be an bayyina. Ewa nyina so so. Ena ebi mutire osaye no se nyame ebe akafri fo no na nyankopon won mu kafri yo no na nyankopon wa tim so ewa nyina so so. Ena eye enkwa no so no eye jidie. Dimo ni nyame ye kwese ka no ho no se nyame peso fo sa kwenye so. Na osaye eye nipa bi. Dimo osaye won ma ewo ne nyina so so nyame peso fosa akwenye so na obi a wono so no nyame peso wo nya nkwa obenya nkwa obenya gidie eno so so no ewo ne nyina so so na obi o so wo inna allaha lasami'un alim ena no kure anase isipi se wono otunfo nyankopo no wona ye obi a wote wasaya alim wasawu nimdie timjiri se sana ayino tokana kwa kwa enti sa aye ye ka ho asemi afina yebeko eye board no so na ye chirim se be ya ajidifo wonum ebeti ase se betwe ho abasima so na ya inshallah
nukre. At here for an air came mom online radio and television of Mugusa Muti and the Battle of Badr, Yene Imam Abdullah Yusuf Bamba and a Gusua Yen Church. I found to quire course or Ewa Hono. At here for you be Hosima by a cobble so near the Bibiach, Mom, who quire fast, we be free, we be able to be share the course on any year, boom, Ibaco, a border so no more who be beer, inshallah, you pure Hosima. Yaba, Edian Subato, so, mashallah.
Muslim Access Movement membership registration. Register now and become an official member of MAM. Send your full name, photo, plus a cool 20 CDs to register for your membership ID card. Contact 0274 666 444 for more details. Assalamu alaikum.
When you be a baby, and your mobile phone be an also guitar, I was on your phone, Papa. Bimusa Enterprise, and my quality phone, I'm more easy. We have Samsung, Nokia, Infinix, iPhone, and as a techno mobile phone be a OPBA, Bomaria Sobeco, Bimusa Enterprise, as for your Ewokumas here do. So we'll put pen drive, phone cover, memory card, and as a charges, any phones, accessories, BR, and your Bimusa Enterprise. Get the crown soon as a auto mobile phone, no, yes, I'm a 1 year warranty. Our mobile phone, so battery, hey, Papa. Bimusa Enterprise and my mobile phone papa more use it. Near some accessories at the account. So we hear Baku and I saw him in Upper Drone to a Kakotoma. But my answer is Bimusa Enterprise, Ebejins. I was so. Say, so the Bema, see a round Dema, I was so to meet your guy level. UTV, any crisis, see what name I was said, Famo. Bra Bimusa Enterprise, oh, Kumasia do. Near my flash screen, Unia LED, and also plasma. Inches, BLPB and Bimusa, Elma, dear, the one in from our press, I am Papa. You should Bimusa Enterprise, a chakra, ewo kumasiya do. Ya ben transformer, o de ko boss FM. Ya so ye bako, ewo bank, ma goye filling station, en che mwono ma pe. Anase PZ, a jekum building. Ya sansu o Bimusa Sanitation, any Bimusa abatu. Friend, ewo 0244-452-343. 0243-811-233. Bimusa Enterprise, eba no mobile phones, and a flash screen papa padia. Ewa ni ejeno, chal.
the house to house dawah, the Quran competition, the Islamic drama, the halal games, the health education, the public dawah, the excursion, the comebacks, the love and brotherhood.
Hello.
That's right.
See a man online production team.
Any of you moms, a cuckoo down for
your brother or muwawa.
Program you by live.
Our mom online, Facebook,
WhatsApp,
YouTube, Instagram,
Telegram,
Skype,
and you know.
Google Play Store. Search it. Mom Radio 1. It's here live.
I will be here for 10 times. So we'll be here in work.
www.momghonline.org.
Mashallah, nati fo ye kamo mam online radio and television ye twen ho sema aba ye kobord so na Imam Abdullah Yusuf Bamba ade Badar hay bibia ho achire inshallah ti Imam bismillah
naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd jidi fwa jidi se muhu eye mfunyi ya brunbeka se eye sketch ye yese be ya mbati enuma biase na otri ayi twa mu ye kan ho asem kakra se obehwe eye mapwa na se sketch ya ewa hasenu eye biya efe ni se Badar na ekwanwi a wu wanyutie yi e Medina kwan ekwan ya wase hasei eno so ekọ eye Maka ekwan ya saa kwanwi de nam hasei saa kofa Medina nkonta no so no eno so ekọ bebi efe ni se Syria na ufri eye Maka edi ababa darase eye 213 miles meje brofo kwensi ni ahanu eni edumiensa na ufri eye badaraso ako eye Medina enoso eke kanko beye brofo kwensi ni abiyoson beye 70 miles edi se obi firi Syria na okọ eye Maka kwantin pọno enimu no eno ane sa kwan wi ya obefa se anse na obefa se na okọ edi haya na obefa no akọfa Medina kwanta no so na okọ kumshe nisi ni sahaba fọ ni firi Medina na na eba on pese mbeshi ya eye Abu Sufyan ti ekwan so no ene ohun sese Maka fo no eba enti sese adina kwa ese ebia o metimi ahia eya Abu Sufyan anase ambesia eya Maka fo enti ebra wonum ejitumu no sahaba fo ni nyina de o madwen e ma komisioni no ena wonom eto aso ebeduru eye badal jomba eno komisheni atna yeni ni die eye sa'ad ibn mu'ad kase enye ma komisheni no eno enye ena muslim fo no sono ha ena wonom so esuye sa ebura no a eye habab ibn al-mundhir akaa se muslim fo no aha ena ose wonom e kampu aha na ose wonom ewo na enu achi ni nsu nkae na abura na oha ni nyina no o mekatakata ni nyanto o mekatakata we nyina aso se be ya se okonkura no eba omo mbenye nsu anom aka firi fo no omo no nya nsu bia ennom
na na ye se nsu na ba be di omo machi
abedi eye be bia omo wo no se omomo omo no ewo nsu no ho
naam
ena ha se soso ni be bia ntokwa no ebe koso
naam
onse midika aya no ka se id antum bil udwat dunya udwat dunya no eni e bon hwewe be bia ekọ be madina side wo no ha se na muslim fo nyankopon se na ebra na momwo udwat dunya na momwo sa bon hwa no e kan ko madina side no ena udwatul quswa eno so ha yesu ye bon hwa a eno so ha se e wo maka e ye kwan so nti momo so ye e ye udwatul dunya ena matamfo so so ye udwatul quswa wenu pie ba se wonum e ba bebo e ye wonum ajapade e ho ban anyone ma this year ena wien muso ebie ba se wonu mepa japade no aiden age oti nyakopon ka se warakbu asfala minkum muslim fo no hasi na abu sufyan no sono emra wonu so eba na oti se komisheni ni no domo okwan no sono ele sa akwan wi no a obefo so akoma ka no wajai sa akwan no wajai sa akwan wi no ofa so koye no wanfa ho ena okofa eye wenu so emeponi nie ofa meponachi aha na ensuo no wo nje ofa meponasi ekọ eye mpona no ena ofa asa akwan no leje se wadoji wemo nti nyankopon se warakbu asfala minkum ena enoma no anasa busufian wone edom no omo soso e wo momase nti momo osoro ha omo mase omo be fa eye emepo no echi sa na je omo be fa hansa na omo akọ eye maka ndina nyamese walau tawa atum lahtalaftum fil miad nka ya dia enka mone akafri fo no ene ye nhyese mono wo no e ba be ko a edom a wo mode ba ne mo dom no nka ntoka no kwekanya dia ebe den ebe ba so adenti yesanso omodoso ena mosomo yeden musha nemum liyaqdi allah amran kana maf'ula nyamese sebe ya ne sise bia wayato hono sise no ebebom ensene ba ensebe ya wasili yahlika man halaka an bayina nyamebe sei eye obi a obesei no e wonyina so 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 obekum obi a obeku no e wonyina so so ni wama eye ni obema no nkwa eno so so no e wonyina so so nti nyame ene pese za muslim fordom omane akafri fordom ana abosomsom fo no wonu besia e wosa entokoyi ni senti na ebra wonu moba ye ka bibia se yensan abuja se wonpene ye ka bibia abuja le se nya dia wonu ntokwa no beden obeti ase di omoko se nya onu a ye tumi no ena nyame pese wochre nti sisi komisheni muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati muslim fo no se sentokwa no eyiro so deni a emo munyi kan entohwe omuntwen ema atamfo no nto kopem se ombeben wo onom So what it or mutin and can I say or so almost or muntua and son or masha say one a betu. Did ya me a doma not send no in or corno a beshas yes say dear you be a at a trading and to crano bedding a becoso and I do not sue at Hano and to a moroso into your masha as an a year. Hano dear probably Jama Hana yatache Jama wanum a home at Romacra. Jafina Bibia atutudinia ntokwa na ebekoso disa busufia ndie onye ntrimodi ono ofaitire hasi ekoy wogyai sa akwanwe nti ono woni ho wie mososo na ba ebere ka che omoso omunsan ombeba nti nete se nyamesho bechire nutumi eye nipa eye ahasa ene edumiensa omuni nipa apem ene echire Emmanuel edi omachi na omotonyom ne de mo ne yankan wo mo anyeden anka ho. Jina ejidiefo. Yentie de besi ye na otsende. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiefo ne ye ka mam online radio and television ene mugusu amuti ne. Mam online radio and television amugusu amuti ne yene Imam Abdullah Yusuf Bamba and a Martinica, the Battle of Badr, Wachichim Esa Diakobodoso, Wachichim Diakobodoso, Sienna Ebena de Ebinantias, eh, Ebinantias, Wachichim Quen we move fast, so, and no Quen we move so fast, and Wachichinina in Sue Toy, be a mum, we must side as a Sana, and we must side be an a yeno, Wachichinina, a bulum katakata, Sunina, Sinagopoya do my next week in a bachelor Tokano. And the course to konanga sa the day e course nyakopon ya aduma ne week ye bechire inshallah intina atifo aha any dimu besi the battle of badr aha any dimu besi part 2 ni besi nyakopon ya aduma next week inshallah samri si ye the part 3 no so ye dey e baba ne hu de tokwane e course nyakopon ya aduma next week so pese wonya imam bamba videos are pese wo hwe enu an so be call the Google Play Store no abo mam ready one be download application no no wa ti dey course wo studio bi abi ti so pe imam zo videos na ti enu an so be call youtube dey ask wo data no call youtube and our Facebook, Twitter, Skype, Telegram, Instagram and website at www.mamghonline.org obenya imam Imam Abdullah Yusuf Bamba videos ashe Nyakopon aduma next week same se ebesa ashem miami di program e cham ye from Abdul Mumin Yusuf Nyakopon aduma next week ebesa tamsiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.